makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye. Tanzania ifite perezida mushya umutegarugori Samia Suluhu Hassan yarahiye kuri uyu wa gatanu.
Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu.
Abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore utegetse Tanzania yarasanzwe ari vice president, akabasimbuye John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga.
Kwa mujibu wa sheria iliyowekwa, Mwenyezi Mungu nisaidie.
Impunzi z'Abarundi zahungiye muri Tanzania zimutezeho umutekano.
Uyu Magufuli yari yatwakiye neza, yari yatwakiye mu Burundi tugishika, nta muntu yagira ngo upahucahe nuko twasaba n'uwo wundi arojaho adufate neza kuko Magufuli yari dufashe neza.
Abari mu nkambi ya Nduta murabumva muri aya makuru. Perezida Vladimir Putin w'u Rusiya yasabye ko yaganira na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbonankubone hakoreshejwe ubuhanga bwa video conference, ni nyuma yaho Joe Biden amwise umwicanyi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mu gume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mategurio kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana wiriweho.
Ndagize mwiriwe Venice, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin ejo ku munsi wa kane yasavye perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ko baganira babonana hakoreshejwe video conference. Ni nyuma yaho umutegetsi wa Amerika amwise umwicanyi mu ijambo yashikirije mu birori byo kwibuka imyaka indwi irangiye Burusiya bwigaruriye intara ya Crimea. Perezida Putin yatumiye Perezida Biden kuganira mu minsi iri imbere, yavuze ko yifuza kuganira nawe bavugana barabana kandi akifuza ko byo bakuri wa gatanu canke ku munsi wa mbere. Putin avuga ko yibaza ko coba ikiganiro cyuguruye gishobora kuzohimbara abanyagihugu b'u Burusiya na Amerika. Ni nyuma yaho mu kiganiro yahaye televiziyo ABC yo muri Amerika ku munsi wa gatatu abajijwe nimba yibaza ko Perezida Putin yagirijwe guhishana uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari umwicanyi, Perezida Biden wa Amerika yishuye avuga ko Putin ari umwicanyi. Ibyo byavuzwe na Perezida wa Amerika byaciye byunyura icuka kibi gisanzwe kimaze imyaka mu migenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri. Ku munsi wa gatatu u Burusiya bwaciye butuma ko ambasaderi wabwo i Washington asubira i Moscow mu mibonano yihuta. Muri diplomasiya kandi umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi bari mu mubonano ejo ku munsi wa kane mu gisagara cya Anchorage ni muri Leta ya Alaska muri Amerika. Niyo mubonano wa mbere abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bagiranye kuva mu kwezi kwa gatandatu. Imbere y'uwo mubonano umushikiranganji Blinken yari muri Korea y'Epfo, aho yavuze ko Ubushinwa bwogira inyungu mu gihe Korea ya Ruguru yovavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho bya nuclear. Blinken yavuze ko Ubushinwa ufise uruhara runini mu kugondoza Korea ya Ruguru mu guheba uyo mugambi. Leta ya Biden yitezwe gushira habona mu gihe cya vuba politiki yayo kuri Korea ya Ruguru.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ibihugu vya Buraya bifise igihagararo kinini ejo ku munsi wa kane byavuze ko bisubiye gukoresha incanco za AstraZeneca. Ni nyuma yaho ikigo cya Buraya kijejwe kugenzura ivy'ubuganga kivugiye ko urwo rucanco atankurikiza imbi rufise kandi rutazibira imitsi y'amaraso y'umuntu. Iri tangazo rije nyuma yaho ishyirahamwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'igisata cy'Ubwongereza gikurikirana iby'amagara y'abantu byose bitangaje ko urwo rucanco ari rwiza. Ufaransa kandi bwavuze ko bushobora kongera gukoresha urwo rucanco rwa AstraZeneca inyuma yaho Uburaya bwongeye kuruha uburenganzira. Ibindi bihugu bya Buraya byemeye kubandanya birukoresha ni Ubudage, Espagne, Ubutaliyano, Ubuholande, Portugale, Slovenia hamwe na Bulgaria. Ariko Norvege n'Ubuswede byavuze ko bititeguye kongera gukoresha urwo rucanco. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR kivuga ko twigoro two kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona twatanze umwimbu mwiza mu mpunzi zikwirakwiye mu bice bitari bike ku isi. Abantu barenga imiliyoni 80 nibo batandukanye n'ingo zabo kubwo guhamwa intambara n'ubwicanyi, bakaba barimwo impunzi zingana imiliyoni 26 igihe uwo mugera waduka. HCR yari ifise ubwoba bw'impunzi zari gushobora kwanduzanya ku bwinshi. Ku mfashanyo y'abagira neza mu makungu hamwe n'ibigo by'iterambere, HCR yaronkejwe imiliyoni 492 z'amadolari, amafaranga yafashije kugura ibikoresho byo gukwikingira byahawe impunzi hamwe n'ibyo kwa muganga. Ayo mafaranga kandi yarafashije gutanga inyigisho ku bana n'abagendana ibibazo byo mu mutwe. Abategetsi ba HCR bavuga ko atabuvuzi bwihariye bariko bararonderera impunzi, ariko ko biyemeje ko bazozitwaririka. Abo bategetsi bavuga ko hari byemeza ko impunzi abimukira hamwe n'abasaba ubuhungiro bariko barahabwa incyancyo za COVID-19 mu mugambi w'ibihugu muri rusangi. HCR iriko irasaba imiliyoni 55 z'amadolari uyu mwaka zo gufasha mu mugambi wo kurwanya COVID-19.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram adresi yacu ni VOA Radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tanzania ifite perezida mushya, umutegarugori Samia Suluhu Hassan yarahiye kuri uyu wa gatanu abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore utegetse Tanzania. Yarasanzwe ari vice perezida akaba asimbuye John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Samia Suluhu uzwiho kutavuga menshi yitezweho impinduka cyane cyane mu ishyaka rye rya chama cha mapinduzi mu byerekeye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu na demokrasi. Pierre Claver Niyonkuru.
Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutii.
Uyu ni mufasoni Samia Suluhu Hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu cha Tanzania. Yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta inama nshingamateka na sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro. Ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'icyo gihugu John Pombe Magufuli.
Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria.
Samia Suluhu Hassan umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara icyo gihugu yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu, gutwarira neza bose atanumwa kumiriye, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania.
Yatetea na kudumisha umoja wa jamhuri.
Samia Suluhu Hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga cyo kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania bavyemeza. Muri ivyo harimo kunagura igisata cha demokarasi, ubwisanzure mu gushikiriza ivyumviro, iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi. Nk'akarorero umugambi Chadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga 200 bafunzwe kubera ibyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze. Uwo mugambwe witeze ko abo barekugwa co kimwe n'abandi baharaniye agateka kazi na muntu n'abamenyeshamakuru bafunzwe. Ikindi gisata kimurindiriye nico kugwanya ibiturire no kugwanya ibyaha byamukiranye mipaka. Ibi nawe nyene arabifise mu myitwara. Ariko perezida Samia Suluhu Hassan yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu mwaka w'2016 yarusha muri Tanzania. yari kwa kebura igipolisi na bandi bakora muri ico gisata.
Maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia.
Agira tikibazo cabagenzi banabi bambuka mipaka nticoroce na gato gisaba ingufu za benshi. Ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumana tumana ko amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya. Ati yongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi barabigituma hama ufate ingingo zibereye
kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda.
Na mufasoni avuga make ni ijwi ryiyoroheje. Iradio ya mongereza BBC yamubaje igituma na wiyishura ati sifise ijwi ryo hejuru nk'abandi ba Tanzania. Mvuga nitonze ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera. Ndashobora kukubwira ni ijwi ryiyoroheje buke buke ariko nakaze kandi nashimitse. Akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro vy'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo. Gusaha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzania bazwi ko badakunda akazi cyane. Umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemo gusa nk'intwaro z'umukazo aho abatavuga rumwe na leta canke undi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa. Uyagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu. Abandi bahinga harimo nabigisha muri za kaminuza nka Aikande Kwayo cyangwa umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira bulldozer. Bagize bati nta wigeze amubona akura abategetsi mu ruhame cyangwa tukana n'abatavuga rumwe na leta. Ashobora kuba abona kure niyaronka abamufasha beza. Aratandukanye cyane n'uwo asubiriye aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha. Ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu kuko kubwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye. Urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika no gwo kugwanya ikiza cy'umugera wa corona. Muri ico gihugu Perezida Magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari ndetse amagarira abantu kunywa imiti y'igitanzania atari yo kwa muganga, kutambara ubufukamunwa n'ibindi. Igihe ibindi bihugu byahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi, muri Tanzania nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe. Perezida Magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa. Yamara igihe Perezida Mushasha yaja kunamira ikiziga cya Magufuli, Samia Suluhu Hassan abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane. Samia Suluhu Hassan ni umuyisilamu w'imyaka 61 yavukiye mu gihugu cya Zanzibar, izinga ryegamiye ico gihugu ariko buri sigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo. Yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi CCM kubicegera canya kwigendera Perezida Magufuli mu mwaka w'2015. Yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'2000. Perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri canya kwigendera Perezida John Pombe Magufuli gushika mu mwaka w'2025.
Mwenyezi Mungu nisaidie.
Pierre Clavenu Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Leta ya Tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi 14. Ibindi bihugu nka Kenya, u Rwanda n'u Burundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza Perezida John Pombe Magufuli ashyinguwe. Impuguke mu bya politiki Frederic bavuga inyumvira aravuga ko urupfu rwa Perezida Magufuli ntacyo ruzahindura muri politiki ya Tanzania. Avuga ko politiki yo gucyura impunzi z'abarundi ku ngufu ikwiye guhinduka ndetse n'imyitwarire ku cyorezo cya virusi ya corona. Bavuga inyumvira yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ari Bruxelles mu Bubiligi.
Nibaza ko mu bisanzwe sinibaza ko ari kimwe kizohinduka kubera ko Tanzania umuntu ni sisiteme yo mu Gifaransa itwara nacyo gituma bonyele idatelje bache bahashira icegera cya perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya Pombe Magufuli ni nk'uko ibyumvashingiro ryabo byabivuga. Rero sinibaza ko hari politiki izohinduka ahanini ikivuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino kwari uko impunzi z'abarundi ngira ngo zogira agahembwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya perezida w'uburundi na perezida Magufuli watuma impunzi z'abarundi bashya kutahana ku nguvu kugira ngo mu Burundi berekane ko hari amahoro hanyuma babafasha babafashe ariko tanzaniya ikagerageza gufasha icyo kintu kuko tukavuga tuti twibaza ko icyo kintu kikaba cyiza gihindutse ariko ubundi se niba adakwari politiki izohinduka muri Tanzania mu migenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu duhana imbibi
muri make mu kurangiza naho kubijyanye n'urugamba rwo kurwanya COVID-19 mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahaguruka icyo kibazo muribaza ko icyo kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uko kimeze ntibagifate minene muri make cyane
niranda kwari gishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu nuko bafata ingingo bwa mbere hanyuma bikaragora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari izo kibazo rero nibaza ko kiri kukibonekeza neza mu bihugu bya Afurika ku buryo abategetsi bashasha ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iri kwidabyifatamwo nabo nyine bagakurikiza nk'uko abandi bari kwarabyifatamo ahandi hoho ni ikiza gishobora gutikiza abatanzaniya gusa ni muri kajya karere kandi ndatangaza ndambye ingene mu Rwanda babifata siko Burundi babifata siko Tanzania babifata babifata mnego cyane urabona ko ari ikiza kidasanzwe ariko ibyo bihugu bibiri wamenga ni ibisanzwe wamenga ni ikino nibaza yuko batabwira kwandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera na cyane cyane ko iyo korona ubona nitoranya ntigira mukuru ntigira muto bose irahitanisha
Frederic bavuga inyumvira impuguke mu bya politiki igize no kuba vice president w'igihugu cy'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Fidel Niyongabo impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ziravuga ko president Magufuli yazifataga neza bakifuza ko umushimbuye Samia Suluhu Hassan yazakomeza kubafata neza baganire na mugenzi wacu James Jovin
n'ukuri ntawo mvuga ngo yadufashe nabi kweri ukaza dufata nabi ibyo kwemeye ko tuza ngatukahicara kandi dufata nabi ntitwa turonka ibifungurwa nuko twagize amara kwa yapfuye kwibyashitse twese niyo turindiriye kuzoja mu president na wazoza abona benshi aravuga ati tuzotama abonetse aho navuga ati twebwe twaje kongya turose mundi buhungiro twaje mundi buhungiro urumva twese twimvira kumwe anuvuga ati yero suru buhungiro gira iki ni ukunguruzwa kubwo ibyo kweri nta muntu yovuga yuko yadufashe nabi saho niba byarashitse akadufata nabi urazana turagoya ntawe shima ntibashima bose imbwa yagiye bishimo ko yatwakiriye kweri tukicara ngaha ko tubaye kubwiwe no kubw'Imana
Magufuli mupuri yari dufashe neza urupfu rwe rwatubabaze rwose none rero cewe icyo mbona cyo dusaba nka UN UN na leta nuko bo dusabira ku ndi mu perezida yo baje nyene akadufata neza nkuko nuwari hari yari dufashe neza ari nko kuturebera bakeneye kunguruzwa bakaturebera bakatunguruza nka twebwe dufise ibimuga hoho turahanzwe n'ingorane urumva nyene barakwiye kudushugurikira bakaza baradufata neza n'uwuzobaje w'umuperezida zodufate neza nk'uko wari hari yari twifatiye neza baducungerere n'umutekano hano hantu turi
turavana n'ibibazo umuntu aba yahunze agize afise kandi byo tuvuga sinye kasa ufashe neza mugame ukindi gihe akawufata nabi gusa ibyo ntibyo dutera ingorane
nk'uyu muperezida aro bagiriyeho atwiteho ati bamenye ati bijya n'ibimuga bizijya n'impunzi z'ibimuga zahunze zaramukaye cyagetse mu hari hoti mwezi mukari yeninga nuko cyo twasaba nicyo atwite
aje kuvyukuri na sinabyakiye neza bivanye no kungene niyumvisemo nabi bivanye no kumutakaza president John Magufuli sinabyakiye neza gusambaje mu make ndumurefije kandi nkaba ndi mu nkambi kuvyukuri nzo mwibuka kuri byinshi kuvyo yakoreye aba impunzi kandi kuvyo yakoreye leta ya Tanzania kandi kuvyo yakoreye igihugu cha Tanzania yarubatse akora ibintu byinshi kuvyukuri tuzo mwibuka kuri byinshi mu majambo make
uyu Magufuli yari yatwakiye neza yari twakiye mu rundi tugishika nta muntu yagira gupfa hucahe nuko twasaba n'uwo wundi arojaho adufate neza kuko Magufuli yari dufashe neza kandi bari mu mbavu batabara duhohotera baducisha ku ntuzeye baturungikira n'agafashanyo ntikadushikire zo kuronka n'ubugari bwabotse ubwo bugari bwabotse ntitwariye murabona kandi nk'ubu hera aba baduhereza indyo z'ukwezi z'amezi abiri tukabitukwezi amezi abiri kandi ari iby'indwi imwe aho kandi bari bakwiye kungura ha intuzeye agasahani bakamenya ati izi ni impunzi wagerera
akutegerezwa kudushugurikira nkuko nubundi yari twitayeho mbere asumbiritse n'uwa hahora
jewe icyo nkeneye nuko bodushugurikira kubari no kubari ko barataha turabona ifashanyo nikwiye neza kuko abariko barataha mu Burundi turumva babaho nabi nuko bokongeza n'agafashanyo kubariko barataha kubo babona nyene bariko barataha bakabongereza agafashanyo n'abandi bari ngaha nyene bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro je nico mbona yuwe niyo zidushugurikira hamwe na leta nyene kubw'ibyo nyene turafise umubabaro kubw'uwo muperezida yapfuye nyene twese twababaye byatubabaje
bishitse akaba yatahutse kumwe byakira nkuko kandi twese twababaye kugeza twese twumvite ko hari n'abatanzania b'iwabo hari natwe twatumvite ku ruhare nuko twabaye rwose twabaye kweri kuzoca ko nawe eka turebe nitwahashika tukamubora kajako tukabona ukuntu adufashe tuzobishimira Imana hano uvuga ati je n'uyu munsi mbonye ku bantu kunguruzwa no kunguruzwa n'ukuri ibyo byose tabisaba Imana nawe tubimusaba uzoja ko tukabona ubwigenye bwo kwidagadura twanyuma y'inkambi nta kuvuga ngo baramfata ata kuvuga ati kombe nimo ndi naho ngiye barandondera aho ngiye ukavuga tukagaruka tangorane icyo cyo dusaba
ku byukuri nari gusaba abatanzania eka bashishikare kwirinda no kugira ngo kandi baronere ubundi umuperezida mushashe ushobora kubarongora neza kandi biyubare kuzana induru kuko aho kacye ni acugwanko kuko ijambo kabisa nk'iryo adusigiye ati tuzomukunda kandi tuzomwibuka yegome bisabwa ribandanye kubaho kandi tumanura urukundo kugira ngo tumupfube amahoro maze tumuhambe amahoro marame
none twasaba yuko uwundi arosubiraho kwewe dufata neza nuko ahandi twababaye rwose ahandi tukigira cyo tuvuga
impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barizera ko president mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan azakomeza kubafata neza.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mukomeze kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda ejo ku gicamunsi yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza Nyarugenge imageragere mu mujyi wa Kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo. Abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba baregwa ibyaha byo kwiba amafaranga asaga miliyari 9 y'umunyamahanga ufungiwe muri gereza abayoboraga inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Akimara gusesengura imiburanire ku mpande zombi mu rubanza rw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge ntiyagiye kure icyemezo cya mugenzi we mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo gufunga by'agateganyo abahoze ari abayobozi ya gereza ya Nyarugenge iri imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Abo ni CSP Innocent Kayumba wahoze ayobora gereza, SP Eric Ntakirutimana wari umwungirije, na Chief Sergeant Ephraim Mutamaniwa wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri iyo gereza. Baregwa ibyaha byo kwiba, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa se urusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro. Baregwa ko kuva mu kwezi kwa munani umwaka ushize 2020 batangiye kwiba amafaranga y'umufungwa w'umunyamahanga ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Ayo mafaranga ararenga miliyari 9, ni ukuvuga asaga miliyoni 7 mu mapawundi akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Umunyamahanga Kasem Ayman Muhamedi ubushinjacyaha buvuga ko yafunzwe afite ikarita ya banki ikoranabuhanga cyangwa se visa card yariho amafaranga ariko yashyikiriza abashinzwe imibereho myiza muri gereza akajya yikoresha ashaka guhaha no kugura imiti yarangiza akayisubiza ubuyobozi bwa gereza. Buravuga ko abayobozi ba gereza baregwa begereye uwitwa Eugene Bugingo ukora mu gisata cyita ku mibereho myiza ya gereza baza kumenya ko ari ubika iyo karita y'umufungwa kandi ko yari wakayabo k'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko abayobozi ba gereza basabye umufungwa Olivier Amani bazi ko azobereye iby'ikoranabuhanga kugira ngo abafashe kwinjiramo cyangwa se kuyihakinga akuraho amafaranga, gusa ngo yaba yarababwiye ko bidashoboka uretse kugenda baguramo ibyo bakeneye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ku isonga uyoboraga gereza ariwe Kayumba ngo yatumije telefone igezeho mu bwoko bwa Samsung S8 za biskwi imitobe n'ibindi muri sosiyete vuba vuba, naho Ntakirutimana we aregwa ko yatumije Samsung A71 ku 450 by'amafaranga n'amayoga afite agaciro k'amafaranga 90,000. uwitwa Ephrem Mutamaniwa nawe aregwa ko yatumije inzoga zifite agaciro k'ibihumbi 27. Ibi byinshi ubushinjacyaha buvuga ko babikoraga bifashishije za SIM card za telefone z'abandi bafungwa zabikwaga na Mutamaniwa wari ushinzwe ubutasi bwa gereza. Bajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere, abaregwa n'ababunganira bavugaga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bafungwa by'agateganyo, bakavuga ko ibikorwa abaregwa bigize ibyaha bituzuye kandi ko banatanze ingwate bagasaba kurekurwa by'agateganyo bakabura nabidegembya, kuko ngo basanga hari n'amategeko yirengagijwe n'umucamanza wa mbere. Yisunze ingingo z'amategeko umucamanza ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge, asobanura ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma abaregwa bakekwaho ibyaha. Ku rwego rwa mbere, urukiko rwarwanze ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo ruvuga ko nta shingiro ku byo bavuga. Rwavugaga ko rwasanze ibyagezweho bihagije ku buryo bituma bakekwaho ibyaha. Rwabishingiraga ku bintu abaregwa baguze bitandukanye, kandi bamwe muri bo bemera ko babitumizaga mu mazina yabo bifashishije sosiyete Vuba Vuba. Umucamanza ku rwego rwa kabiri nawe yemeza ko kuba hari ubujura bugaragara ko bwari bwakozwe ku ikarita ya visa y'umunyamahanga Mohamed ufungiwe Mageragere bituma abaregwa bakekwaho ibyaha. Yavuze ko ibyo basaba mu bujurire bwabo nta shingiro bifite. Yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma baguma gukekwaho ibyaha. Ashingiye ku buremere bw'ibyaha bikomeye aba bari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere bakekwaho, ndetse n'ingaruka zikomeye avuga ko byateza umucamanza, yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Aravuga ko kubafungura bishobora kubangamira iperereza rikibakorwaho, kandi ko bashobora no kutsa igitutu abatanga buhamya. Ategeka ko nta gihindutse ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba kuguma uko kiri bakaguma muri gereza. N'icyemezo cyasomwe abaregwa badahari, mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abanyamakuru, abavandimwe babaregwa n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1996, nyuma y'imyaka 38 basezeranye kubana, Nelson Rolihlahla Mandela na Winnie Madikizela Mandela baratandukanye. Abaha urwo ruhushya umucamanza Frikkie Lof yavuze ko yafashe icyemezo ahereye ko bombi batabanaga kuva mu mwaka w'1992, kandi umwe muri bo yarakoze icyaha cy'ubusambanyi. Igihe Winnie Mandela yinjiraga mu cyumba cy'urukiko, Nelson Mandela yaramubonye, aramwitegereza maze aramwenyura. Gusa ariko Winnie Mandela we yahise yirebera hirya. Nelson Mandela wari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe yabwiye urukiko imbere y'abanyamakuru batabarika n'indorerezi nyinshi ati, niyo isi yose yansaba kwiyunga n'uwo tuburana sinabikora, ndifuza rwose ko umubano wacu urangira. Bari barashyingiranywe mu mwaka w'1958, ariko babanye imyaka mike gusa mbere y'uko Nelson Mandela akatirwa gufungwa burundu nyuma y'urubanza rwabereye ahitwa Rivonia mu mwaka w'1963. Mandela yafunzwe imyaka 27, imyaka yose batabanye yagize uruhare mu itandukana ryabo. Babyaranye abana babiri, Zenani na Nzinzi. Nyuma y'uko gutandukana, Nelson Mandela yashyingiranywe na Grace Machel. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1998, icyo gihe Mandela yari yujuje imyaka 80, Winnie Mandela we yarinze yitaba Imana afite imyaka 81 atongeye gushaka.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Ahani ho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubere ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abizihiza uyu munsi mutagatifu Yozefu, ab'Intarama na Nyange, ab'Inyanza na Nyakibanda, ab'Imasoro na